our abortion rights in this state.
Nevada kalafililaw olu tina dan sugandili ma Donald Trump ale ni Kamala Harris ni nyanche jamana kuntike ya kalafili hukumu konana nga ubina sugandili fanake ɲininkali worona alekan.
Thank you.
Laura Campbell, alebi kake dani day, walasa ka nyefolike mauye, kumina alebulu anafaka bu kosobe mauka ɲininkali worona sugandi.
Abortion access actually saved my life.
Kɔnɔtiɲɛ ni sɔrɔli o ye ne ni kisi ko caman kɛ. Wa n da n b'a la k'a fɔ a nafa ka bon fana ka kɛɲɛ ni hakilina min taara sariya fɛ Roe tɔgɔ la ka ɲɛsin Wade ma o hakilina in bɔrɔtɔli jamana na anw ni lakana. Nga ka kɛɲɛ ni cakɛda min ni o tɔgɔ ye First Choice Pregnancy Service olu ka anniversaire o ɲɛnajɛw sen fɛ. Diinɛ jɛkulu dɔ olu ye feere dɔw yira kɔnɔtiɲɛ na. Maa dɔw i n'a fɔ Debora Costello olu jɔrɔlen do kosɛbɛ ɲininkali wɔrɔna o kana nata sugandi.
The fight can seem overwhelming.
Kɛlɛ in bɛ se ka kɛ sansɔrɔba ye. Miliyɔn miliyɔn caman dolari la an ka jamana kɔnɔna na olu de kɛ mɛ ka dɛmɛ don kɔnɔtiɲɛ ma. Jessica Ponce de Leon, ani y'ale siɲɛ fɔlɔ ye a bena kalafili Etats-Unis jamana kɔnɔna na. Ale tun be fɛ ka sugandili kɛ ka ɲɛsin ɲininkali wɔrɔna ma ani Kamala Harris ye yani Campbell o kana a ka dakun go. An y'a ye k'a fɔ maa caaman u nin tora jamanaw kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni kɔnɔtiɲɛni u dankarili ye o la. An tɛ fɛ o ɲɔgɔnna ka kɛ an fɛ yan Nevada. Jessica Ponce de Leon, ani y'ale siɲɛ fɔlɔ ye a bena kalafili Etats-Unis jamana kɔnɔna na. Ale tun be fɛ ka sugandili kɛ ka ɲɛsin ɲininkali wɔrɔna ma ani Kamala Harris ye yani Campbell o kana a ka dakun go.
I don't think that the government should have any.
Ne ma da la k'a fɔ jamana marabaaw olu ka kan k'u da don musow farikolo u koɲɛw la. Ne hakilina la musow yɛrɛ de ka kan k'u janto u farikolo fan bɛɛ lajɛlen na. Nevada ye jamana tanw dɔ ye minnu kalafililaw bena sugandili kɛ waati min na ani cogoya min na kɔnɔtiɲɛni o be se ka yamaruya. San tɛmɛnenw la nin ɲininkali in don ni kalata sen fɛ o kɛra sababu ye ka ma caaman olu sen don kalatakow la wa a kɛra sababu yɛrɛ fana ye ka dɛmɛba don Democratiw olu ka kandidaw ma minnu be kinin fɛ fɔɔ ka taa se minnu be numan fɛ. Christian Merck ale ye tunkaranke ye ka bɔ Brezil. Ale ye kɔnɔ sɔrɔ gɛrɛɲɔgɔnya waajibiyalen dɔ kɔnɔna na nga a y'a sugandi ka den mara. Jɛkulu min sigin bɛ hadamadenya lafasali kama Nevada ale jɔyɔrɔ ka bon o jɛkulu kɔnɔ kosɛbɛ. Ni ɲɛnamaya tɛ foyi wɛrɛ tɛ yen. Ni an ma maw ka ɲɛnamaya bonya n'an b'a la k'a fɔ siya wolomaw fɔɔ ka taa se hadamadenw suɲɛliw o bɛɛ lajɛlen o na kɛ an na kɛ maa ye maa minnu yɛrɛ bɛ se ka fili waati bɛɛ lajɛlen na. N'a y'a sɔrɔ ɲininkali in bɛ sifinnaka minnu bena kalafili olu kɔfɛ kosɛbɛ Emily Costello ni nin y'ale siɲɛ fɔlɔ ye n'a se mina ye kalafiliw la ale y'a yira k'a fɔ a be se ka kɛ maw hakilinaw b' yɛlɛma wa sifinnaka kalafililakaw olu caaman n tɛna sɔn ka kalafili Democratiw ye. N'aw tun be se k'a ye nin bɛ tiɲɛni min lase hadamaden kelen ma n dan b'a la k'a fɔ aw na aw hakilina yɛlɛma yɔrɔnin kelen. Sɛgɛsɛgɛliba min walankatara dɔgɔkun in kɔnɔna na ka FF fɛ ale ye kɛnyɛrɛ ye cakɛda ye min sigin bɛ dasumusumuli kama olu y'a yira k'a fɔ muso caaman kɔni be yen olu y'o damaga kɔnɔtiɲɛ ale hakɛw la ka yira k'a fɔ o ye olu ka haminako belebele ye kabini a yirala k'a fɔ Kamala Harris ale ye Democratiw olu ka cɛbɔ ye ɲina jamana kuntigiya kalafili la Amerique jamana kɔnɔna na.